You're not alone, Bonga, I resort. If our yogi then was a leo. Huh? Bong was too lally when I knew me and Wam. General went to see him again. Eh? Who should need another bill and gas and is a near Ulala? Shut up! Difa. Mienza Lento. We call Nakonala. We are Kubek and Unions sleep. Ulala not at the wait. Ems it Wam. Wammy Diff! Huh?
Stand us on.
I'm going to go to the house.
Ngicela wehlise umoya ubeke isibhamu phansi MamZobe ngiyacela.
Difa. Awuthi ke ngishayeke. Into yakhe kulingayo.
Kwenzenjani manje? Koteni, hayi.
Hayi, khulule kithi sisabonga. Siyabonga kakhulu ngezipho. Zinhle. Zinhle impela. Mengazi ukuthi umkhululi kanti unetesti kanje.
Isonginalo wena dadwethu kodwa ke izipho lezo umuntu obengikhiphe ngifake ezitolo ethi ngizithenge unkosikazi.
Hayi siyabonga kakhulu sibongele komaphalala.
All right.
Odeni sikuhlabele imvu. Masithembe ukuthi uzoyithokozela inyama ngaphakathi. Ngizocela ke njengomkhululi ke uqhubeke usungakha. Sizolandela imbongo.
Oh, I...